mo ganya e leng sio mabone a moraorao a matla a hlwekileng a tlisa tshepo ha bo phelo ba batho bo letlokotsing ka lebaka la tshilafalo ya moya o bakwang ke mosi wa dipaola le dibeso tse sebediswang ho phela dipaola tsa mohlolo tse sebedisang dibeso tse fokolang tse sena mosi bakeng sa ho phela le ho futhumatsa matlo di ka pholosa bophelo ba batho ba bangata ha re sebedisa dihlodilweng tsa rona e leng metsi letsatsi le moya re ka fehla motlakase molemong wa basotho ba phelang thoko le ditoropo ra hlahisa mesebetsi ra ntlafatsa thuto le bophelo
papatso ena o e tlisetswa ke Sustainable Energy for All morero wa lekala la matla le bolepi wa mmuso wa lesotho o tsheditsweng ka ditšhelete ke Global Environment Facility le UNDP lesotho